Together, growing in faith, changing communities.
Makadunyiswe uJesu Kristo, umusa uNkosi yethu uJesu Kristo, uthando lukaNkulunkulu uYise, uzalwane ngomoya ocebileyo makube kini nonke. Namhlanje thando zami ngifisa ukuba sifunde encwadini kaJeremiya umprofethi isihluko seshumi nesishiyagalombili, ivesi leshumi nesishiyagalombili kuze kube amashumi amabili. Jeremiah chapter 18 verse 18 to 20. Kuleyo nkathi izitha zomprofethi zacebisana zathi, ake sicabange ukuthi singenze njani ngoJeremiya na? Singamthulisa kanjani noma yena engasekho? Base khona abanye abapriste abazi umthetho, nabafundisi abanezeluleko, nabaprofethe abashumayelayo. Ake simvale umlomo, simbhaceke ngamacala, singabi nandaba namazwi akhe. Ake ungizwe Nkosi, uzwe nenkulumo yabamelene nami. Kanti obuhle kufanele ukubuyiselwa ngokubi yini na? Lokhu bambela umphefumulo wami igebe. Kubula Nkosi ukuthi ngaba mela kuwe, ngaba khulumela ukuze ubaxolele, uyeke ukubathukuthelela. Yajula le ndaba uNkulunkulu ayambulayo. Bathi ake sicabange ukuthi singenze njani ngoJeremiya simthulise. Uyazi kunabantu abahlezi becabanga ukuthi singamdestroya kanjani usibanibani. Kunabantu abangakufuni. Well, abanye babo because ulwisana neimpilo zabo. Yazi khona abanye abantu oba challenger ngobuwena. Ungasho ngolutho. Ungakhulumanga. Muke waqhamuka ukuthi chithi. Bathi ahamene nayi le nto. Okwenza ngalutho umntaka Marie. Awenzanga lutho inhlobo inhlobo. Abakufuni ngoba there is something ekuwena ehlukumeza amadimoni akubona. Uyazi khona abanye abantu abanogcobo likaNkulunkulu. Uyabemazi umuntu ozokubuka engakwazi. Athi angimthandi. Ukumbuza ukuthi why ungamthandi. Yini akwenze yona? Akakwazi ukuphendula ngoba uyesaba ukutshela abantu ukuthi I'm intimidated by izwi lakhe. By uyena. Hey, ubobuka ingane eyiphethe kahle. Ubobuka leyo ngane iphethe kahle mike yenza iphutha. Yebo umphakathi wonke ungakhuluma ukukhulumile. Wo nizwile ngeengane zakho uSpanbani. Hey nizwile ngoSpanbani. Enzi iphutha lodwa. Kokuningi okuhle ekwenzile. Khona abanye abantu abachallengewa ukuthi awukazi ucele lutho kubona. Baba nenkingi ukuthi bonke laba abanye bebecela kuthina. Bebenxusa kuthina. Endaweni siyaziwa. Makuphela inyanga bonke beza la. Kodwa le family entsha abezi. Khona abanye abantu sithando sami abahlangana ngegama la. Hey, kodwa uyazibona ukuthi unamandla angakanani. Asho njalo athi obhala kahle mukhulu kumina kunosezweni. We have some 17 corner by Yabando to make figure when ink unumuzabu sheet. Figure back once one gena. I sat down running Kunumoya. Ufebe Shelda warning, wa once was Sundayla. Back Hena.
I go, and under some Deninian Zegaleon.
Oh, where's some Kunukudo? I have an Amashaya. We are bas about ever sending anima messages. Get party. Atwi tumela loya. Kandizo wena kwa waku WhatsApp. Ho. Sebe kulume bakulume bakulume bakulume. Atazu kuchi ukuluma nawe.
Atu kulukulu mfunu kukombisa. Ukuchi laba otu ya batanda. Bayini kwena. Ngoku uNkulunkulu uma esezivulela ifuba zabantu. Hey, nathi sizishawa amahloni sithi inkosi sayo suvala. Hayi inkosi bengazi ukuthi kunje. Bathi labantu uma behlangana bathi yini esingayenza ukuze sikwazi ukudicela phansi uJeremiah athi noma engasekho athi sifuna ngabakhohlo yena. Yazi khona abanye abantu abazonda wena baze bazonda abantwana bakho. Bese uyabuza ukuthi okay, mhlambe mina nawe ke sicabeni, but why zondi ingane zami? Hayibo. Akazondi ingane zakho, uzondi ikusasa lakho. Phela uNkulunkulu unezibusiso azoyiphelelisa kubantwana bethu. uNkulunkulu unemkhuleko azoyiphendula. Kubantwana bethu. Ubona usibani bani eyizondi ingane zakho. Hayi akazondi ingane zakho ukhuleka. Uzondi ikusasa lakho. Uzondi isandla sikaNkulunkulu esithi solungisile. Yilokho akuzondayo. Basho njalo bathi noma esehambile. Sifuna abantu bakhohlwe.
Ngoba kusakhona abashumayela njengaye. Abafundisa njengaye. Abaqotho njengaye. Hey.
La ivule khona uNkulunkulu akekho kwazi ukuvala.
Kanti la esekuvale khona uNkulunkulu
akekho uvula. Yazi namhlanje kuvuka ukuthi usabelana. Usabelana ukuthi abantu bathini ngawe.
Usabelana ukuthi abantu bayahlangana. Baxoxe, baphuza utshwala. Namatiye ngegama lakho usabelana.
Why usaba ukuthi bayangena kuma boardrooms
discuss wena nje ube kwi agenda kade ungabhalwanga.
Are you aware ukuthi kunabantu abantu babezwe igama lakho kuma yonke into? Uyabazi khona abanye abantu ongathi makungumsombuluko uthola ukuthi usuku lonke discuss wabo
emhlanganweni I hour lonke ba peace ba discussana nawe and yet
hey wabafana bakithi
uyazi umbono uNkulunkulu evusi ihlumela phakathi kwabo
elizothi ngiyalizwa kodwa kanje.
Noma ningasantshelanga.
Hayi, kube khona elishisayo lithi ngiyaxolisa mntana nomuntu. Angikwazi ukuthula.
Yini kwenze njalo?
Athi inhliziyo yami athi unembeza wami uyangilahla ngecala.
Ngobani?
Athi asikufuni thina la.
Ngenzeni?
Awenzanga lutho. Awenzanga. Hey. Hey uNkulunkulu uvula umgwaqo phakathi kolwandle
amilise amanzi edwaleni asiphukudla okwadume.
Hayi mani, hey ungabina njabu ukuthi abantu benzani.
Kwabina njabu ukuthi abantu bacabangani. Kwabina njabu ukuthi abantu baplanani. Hey abantu bayayiplana izinto. Abantu
abantu bayahlangana baqotshe bakusokwenza ukuthi nokuthi athi uNkulunkulu namanga athi uphunyuka bemphethe lo athi uzophakama adlule phakathi kwenu engenamlutho
ngokwazi yezulu ayibenana ayinibusise imvikele imkhanyisele inikeza amandla nomusa uyothando negrasi yalakhe ngegama likayise benendodana nomoya ocebileyo amen.